1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 change 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 change 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 change 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 stop.